she ice beating. Kuna kitu minataka nikambie, lakini naogopa, utaniona kana vivu.